Kajimwene, mwazi wako bwanji mutsiku lalero. Tonse kunali enselero wa valaeka. Moyo ulipo ndithu, kuponda mwala ndithu kutushula. Mavuro monga ndakambira muja, alipo ndithu silinga wazembe, aumachitika tsiku ndi tsiku. Komabe panopa paja monga ndafotokozera muja kuti chachikulu mdzikomu ndi moyo tu basi. Ukhala ndi moyo chonchi, ife timakhala kuti tinazo zonse zomwe yamikira wa mwambayo. Omwe achakweze basi zilalonswa ndi gulu la Sirampa, basi zakweze zikupitirizabe kutumikira manyasa mokhulupirika kwambiri. Panopa kungokhala ndi ulendo pa basi pakati pa Blantyre, Lilongwe, Nkhatabei, Kasungu, kaya ndi Mangozhi, dzina limene limabwera m'mutu mwa wina aliyense ndi kweze basi zibasi. Mayendedwe ake ndi amene amapatsa chikoka, imayenda bwino ndipo njodalirika basi. Kwathu kuno nkhani yavuta imene ili mkamwankamwa chimwene ndi nkhani za Katangale kwa bwalo azamilandu, kwavutiratu kwa basi. Kuli gwira gwira, sitidziwa kuti kumeneko ndiye ndi mmene zinthu zikuyendera kandi zitha bwanji kaya. Komano chinthu chimodzi chimene ndaona m'moyo wa munthu choti, anthu nthawi inaka amatha kutopa, ndipo akatopa anthu ngakhale kuyeserera kuwatseka pakamwa kuti iwe, chereka, chereka, chete, malumbwe. Mayamula akutere, komanso akutere. Ayi ndithu, sizimatheka chimwene. Amakhala kuti anthu atopa basi. Zimene zoti zimene zikuchitika kumabwalo azamilandu. Anthu kusambwa dzana kumeneko, kulodzana dzala. Chinsalu chankachisi kung'ambika pakati. Aliyense aone zochitika zakumeneko. Koma ndiye, sitikudziwa kuti zitha bwanji kaya. Sitikudziwa kuti akamaliza kukhadzulana kumeneko, ndiye atani. Kupa chintu chimodzi chodziwika bwino kwambiri ndi zimene kuyambira mbuyo monse mudakhala ndi kulankhula chimwene. Katangale kwathu kuno wafika ponunkha kwambiri. Malo ambiri kwathu kuno Katangale anthu afika pomuzolowera ndi kumupanga kukhalano chinthu chongolankhula ndi pakamwa basi. Mukumbuke inu wathu wathuja pangolini malita nthawi imene ija akukambapo nkhani zina ndi zina zokhudzana ndi mabwalo athu azamilandu adakambaponso kuti akuluakulu kwathu kunotu kuchitika izi Katangale wachuluka kwambiri kumabwalo azamilandu nthawi imene ija adalankhulaponso zakununkha kwa Katangale kwathu kuno kuti mpakano afika paliponse kumabwalo azamilandu kusukulu kumakachisi paliponse Katangale wafika tidakhala chete osafuna kulankhulapo kapena kuvomerezana naye malita ndi pangolini chifukwa ambiri kwathu kuno amakhala opindula nawo kunkhani za Katangale kwathu kuno timati ndife usauka koma kusauka kwina kumabwera chifukwa cha mmene timachitira zinthu zathu Katangale wakhodzokera kuba kuchititsa manyazi kuba kuchita kuonetsera kuti anthutu ndiye tikupakula kwa basi mayiko ena aka amene zinthu zayamba kukhala ngati nkhasako mayiko ngati pomwe baba pa Tanzania apa anachita kupanga chiganizo akuluakulu za Katangale za chibwana aliyense wa Katangale likhaulitsa lero zinthu zayamba kuoneka kuti zikuyenda akusuntha zitikukozi kumachitika opandanso kudalira ndalama ya nzungu koma kwathu kuno achimwene mmene tikuchitira zinthu zathu mmene tikubera sitimachitanso manyazi kuti ndife ovutika kwambiri tonse kwathu kuno tinakumana akuba okhaokha akatangale anthu amene tikakhala kutali ndiye timakonda kumalankhula ngati zimene tikulankhulazo tikhoza kuzichita koma tikangopatsidwa mpata woti tikhale pa mphika basitu zonse zimene timalankhula zija timaziponyera kaye ku nkhongo nkhani yokhudza Katangale kumabwalo azamilandu ngakhale mwana amene amadziwa kuti kumatuzika mulo izi ayi ndithu kalipo kalipo mwamva ino koma aliyense amapanga zaka mwene palibenso kufunsana zimatheka kupangidwa chigamulo kumabwalo azamilandu kena kawinanso ndotenga chigamulo kapereka kwa wina wake komweko kumabwalo azamilanduko iyenso ndikuchisintha chiganizo choyamba chija ndikupereka chiletso kaye kuti chisagwireso ntchito basi akatero zimakhala kuti zatha palibe woyankhula palibe wunikanso kuti nkhani zikodi zidayenda bwanji palibe wotsutsa tini nthambi zina mdziko mwathu muno zimene zimakhala ndi mphamvu kwambiri zikakhosomola aliyense amayenera athamange komanso asafunse kaye kuti kodi zikukhala bwanji anthutu alandidwa katundu mdziko mwathu muno alandidwa minda atayandirama za nkhani nkhani pa nkhani zoti kuzimva iwenso umachita kudabwa kuti koma zimene zidakhala bwanji nchifukwa chanu woweruza adaweruza mwamtunduwu basi koma ena misozi imangotsikira mmimba podziwa kuti ngakhale tikamang'ane kwakuti palibe chimene tidaphule tili mdziko la Katangale onunkha kwambiri zinthu zambiri kwathu kuno zidazondoka kalekale zina zimene timalimbikira kuno timachita kudziwiratu kuti timalimbikira izi chifukwa timadyapo basi achimwene ndimamuwuza mkazi wangayo ina magetsi kuti namaga munapa madzifunsa kuti kodi ndirama zija kumati zotukulira madera aphungu akunyumba ya malamulo zija kuti zikumayenda bwanji 200 million kwacha imene ikumapelekedwa chaka ndi chaka kumadera aphungwa ku nyumba yamalamulo ija. Tikumakani nthawi koma yoyitsatira kuti ikuchita chani? Zumamvetse chisoni koma kuti madera ambiri kwathu kuno akadali madera omvetse chisoni kwambiri. Madera otsalira pachitukuko. Mabomba ena umati kupitako kumachita kudabwanso kuti abale mwati kunoko kuti kunyasalande ndi mwati. Tsopano nanga ndalama za chitukuko za madera aphungu zija zimagwira ntchito yanji? Amazitsatira ndani? Kupita pa pepala umaona kuti zonse zili bwinobwino ndithu, no mistake. Koma kupita pa ground ayi ndithu amwene obanda choloza. Chifukwa kutena muona ntima ndalama ngati zimene zija zimene zimaperekedwa chaka ndi chaka zikadakhala zimagwira ndi ntchito yake yoyenera Nyasalande uno bwezi atatukuka kale kale mukanthawi kochepa kwambiri. Mukanthawi kochepa bwezi zitukuko zili paliponse. Koma ayitala ndalama zimathira mmalumba mwa anthu. Ndiye kumakhala kukhwimbira anthu odya nawo ndalama zimene zimayenera kutukula madera anthu kuyambira umene zikuchokerako ena amakhaula atengapo kale gawo lawo kenakanso kalanthira ndalamazo nawonso amatengako zina zikapitanso kudera kukagwiritsa ntchito ndalamazo nawonso amakazitafuna osati sewero kunena mosapyatira 200 million kwacha imene idayikidwa yotukula madera mwina ndalama yosaposera 50 million kwacha yokha ndi imene magwira ntchito inayo kumakhala kuzipepesa zimakhala ndalama zamasiye zopanda awo ochita kauniuni kumamba ngati zinthu tosadziwika m'makwalalamo koma kumva za mamiliyoni amene apita pamenepo wekhanso kudabwa kuti koma inu wekhanso kugwira mmutu kuti koma akuluakulu maganizidwe athu akukhala aphwasulo osati masewero mamva inu mwati katowire tiyaka magwiritsa ntchito ndalama zingati kumayankha m'masomuli gwa ati 20 million kwacha koma zona ati kwathu uno ngakhale titatani koma ngati silifika potopa naye Katangale palibe chimene tingaphulepo Katangale omapanga ndalo ndakuchipatala omwe akuti madala munyemeke nakake ndikudumphitseni laini iye mukafikire kutsogolo kudziwa ndi umadziwa ndithu kuti akuluwa matenda akudwalawa akufunika kuti dokotala onane naye mwachangu kupanda kutero akuluwa sachilawa koma olemba marenda kumachita kukuwa mvekere ndiye kurapa vuta me muli naloli lero pa 12 kutobala kudzaonana ndi dokotala ndiye kuti mubwere pa 3 January akulakulu muti wachingalangala ndikufurika nawo ndiye mwati ndipilire nawo mpaka na pa 3 January kumayankha m'masomuli gwa yaka kuli anthu ambiri amene sakudwala kamutu kanuka ndikachaninso sha kungoyetsera kusuntha pang'ono kupita chapena pake ndi kumabwera wina ngati akufuna kuthandiza amvekere mungotipatsa kateni pini ndikakamba naye amene uja mubwere sabata yamawa nkhani yathu yakatangale yafika pomvetsa chisoni kwambiri ndimanena mobwerezabwereza kuti kunoko kwathu kuno ndi zotheka ndithu ndi ndalama zimene abungu lotolera misonkho amatolera kwathu komwe kuno ndi zotheka kumakhala bwinobwino kuopanga zitukuko zathu bwinobwino opanda kudalira anzathu akhungu lofirawa koma kuba Katangale ndamena madusowetsa mtendere koma tikuyenera kudzuka ndikunena kuti ayi Katangale ayi apo ayi tonse tipitiriza kukutika basi.